All right. The next strength of that young man, he did not procrastinate. Osubokulu, I will arise and go to my father. Obiniosubo, Badanya. Some of us, so many beautiful visions and ideas God drop in our heart. I kagidele mbaye emie onwo. So many beautiful visions, beautiful ideas. Challenge, ina aga biga one challenge or the other. Season abia. Season abia no bigi flow. 3 days fasting. 3 days fasting. 3 days fasting. Abu na ngusaka. Ozubo 3 days fasting na abia. Ose abu na oli na ni otu. Owe bia, owe ni ifye bidie. Kusi na ni ifye the third day. Manankaye bobia isimba. Nechi boka na na ma like fasting na mbosi oka. Kan bidie na Monday. Olo Monday simba ni mwete yi kan bidie imegidie the burden than you are. Man, not that burden can you change that levels. Don't play with burdens. Don't procrastinate burdens. Quivu burden biagina. Follow the burden immediately. And when they are not under the presence of God like this, once you stay a burden in their hearts. Oje na Facebook buo burden ah. Body now, body in question. I was soca. On an alone, no care to a lock or door. Bido, palakata, pakata, rekoto, koto. Ia kokus, libido to stay it more. On aluhana, oh, you bidon ilo, namoto, piggy the phone, pifusia body nina, pifusia. This young man, the body na biahana, I will arise and go to my father, Obini Ozubo, Obuhogi. How many things can you procrastinate? Ekayechi, ekaya wanechi, ekaya next week, ekaya next 2 weeks, ekaya next year. Kagidi kawe. Learn from this young man. I will arise and go to my father, and I was born a kuchia opinion. Jebi jebe. Body ni jena hospital. Bebe lundi ahwa di belebia. Since obia 10 years ago, ijeni. E wendi neba. Body to go to hospital visitation. Jene maka eba ka healing anointing ge yesi bido healing anointing bo eba ka ocho lisi bido the burden bia begin to visit those in the hospital ne bele bele obia 5 years ago ijebe ye once nyabu nungo saka obosia ha obia lia na mbode mbosia ha ifia na mbore ifia na teaching word to word. But in begging out, J, your diggy, humble to your husband. It's okay. Echi can yoya. One echi. Next week. In fact, yeah, this is a weekend. Emecha inauguration. Kiye basale your diggy in inauguration, Chapel of Glory. Mwosaka, ye bini uzubo. I will arise and go to my father, and he arose. The next thing he flew obinien. Ocheheche. What a big quality. Some of these things he postponed has destroyed things for you. Attend to them. As in a procrastination by a lazy man's a lazy man's what? Approach. All right. The next strength. That young man did not allow his past to spoil his future enjoyment. I love that young boy. Emma, that boy, upon the hill in the west, or not, Emily party, the guy, the business now, Bolly Guna party. Enjoy your future. He enjoyed his future. Oje okapa asti anibie. enwegondi ha na Chineke dozi ha dey enjoy their fishing. Oji ikwu okwuchukwu o cheta hai akwenwe mgbe enye suspension na ntụba nwaanyị ime ya bụrụ na nwosu aka ọ dị echetazi ife ahụ. In fact, as a matter of fact, all ndị ilo ya na-echetazie nwa gị nke a wese ife ha na-ekwu egbochi ya enjoy. In fact, enjoyment ya bụ mkpasu iwe ndị ilo ya. Ị mana ọ bụ na nwosu aka nata papi ejesi ya ngwa na ọnụnụ a servant nwanne nwoke ya complain. Ihe o ji akọmplain bụ na etrol ya pati. Nwosu aka pụta si na windo gee ntị n'ebe nwanne nwoke na-aba. Nwa gị nke a mefuchi ihe gị nata. Nwosu aka eti isi na pala ịma ihe pụlụ ya n'ọnụ DJ volume. Na-agbapụ egwu. If you have reconciled with God, your past is gone. Chineke anazi ịma ndị na-echeta past mmadụ enemies. Enweghị nke ọlụ na-ekpele otu a powerful young boy, a powerful man of God, the very powerful. Agwa nke ọlụ na-ekpele otu emecha ọkwa iko enwekwa ejideli ya mana o nwere Holy Spirit. Holy Spirit wee mee ya arrest, o wee short order cancel preaching engagement ya niile, which is correct. For 1 month, 2 months, when we born again, or not in done, ebe, God have mercy on me. 6 months, or can ebe, or does it correct? 1 year, or can ebe? A year and 6 months, or could be Jenny ministration, or that pillow, nebe, God have mercy, God have mercy. 2 years, or can ebe, a metro chetan and waya nebe, well, one kind favor. And relationship with God. Na Chineke na-abịa ya na nwa ha kpa nkata. O wee kpọọ the young boy. Sị ya ka ele asị ya na Chineke kpa nkata. Ọ sị ya na Chineke bịa n'abalị nya. Ọ sị ya good. Chineke bịa ọzọ. Jụọlụ m ya ihe ahụ daa dị imelụ ma ọ gbaghalụ gị. The boy sị ya gị ndị ife ahụ. Ọ sị ya shut up. Jọs iru jụọ ihe asị gị jụọ. Ọ sị ya okay. Elu ọnụ ụtọ kpọọ the boy sị ya Chineke abịara sị ya ena ọbịa ọ sị ya ilote skwaji ọ sị ya na ya jụrụ ya na Chineke sị ya nya jụọ ya ma ọ yọgie mgbaghalụ ihe ahụ ọ na-ekwu maka ya. Ọ sị ya gwa ya ọ kwa ya na US since 2 years ago na ya ayọgo ya. The boy na-akpụkwa n'abalị Chineke bịakwa ọ kpọkwa ya n'ụtụ Chineke abịa sịkwa sị ya e ọ sị ya na ngwali ya sị ya na-esi na 2 years ago ka ibido yọbịa. Ọ sị ya then ya ji ịgwa gị na ihe echetazi ife ị na-ekwu na ọ bụrụ na ịyọ gị mgbaghalụ gị ma na ụbọchị ahụ ịyọlị ya ka ya gbaghalụ anọ ya mee na ihe echetazi ife gị nwa na-ekwu. Some of these things iji gị enjoy your future. Chineke adị echetazi ọ ndị ilo na-abịa echetalụ gị a na nka ya na nwunye nọrọ ọgụ nya ha eyiri uniform na-aga ka ha na-atọ. Anyị macha ndị fabụ. Onye mee na ụfọdụ adịghị ezi unifọ na-abịa ụka maka na enwe ụbọchị ekpe eru ya na nwunye ikpe enwe ụbọchị ndị ya adịgba ka ọgbọ ọgụ ha ji unifọ pụọ ha si na ndị ya adịghị esu anyị ime mma nkechi do jee yite akwa ọzọ na ike ndị a adịghị ọ yite nna akwa ọzọ na ike ndị a adịghị ọ. Hello. Ọ bụọ maka nwosu aka. Nwosu aka dị busy na-agbara egwu na pati ndị iwe na-ewe na-ewe ha n'ilo ọ gbasa adụlị sf ọ sị m dị ọdụ n'olichasị ịfụ ka the young man si ata anụ ọkọ ihe kwete na owesịrị ego papi a anọ m afụrụ m ya mbọsị ahụ ịfụ ya ịfụ ka o si atapụ anụ ọkọ ọ tagị na ọkpọrọ onwe ya champagne tom a na-asị nwa nwa ọ makwa ife nwa ọ dee mmetụ ka onye wesịlị ego papi a wọọ ọjị na-emesị ka ọ gbasara ọkwa ego papi a ego gị and as a matter of fact ọ bọzụ ego papi a I told you egie ka o wesịlị maka ihe ọgwa papi a bụ ịmalụ oke lulu m na ife ị nwere ime gịnị nwata tara akara tara egie gị gbasalụ gị ọ ya ka ya eji ṅụ mmanya nna ya bụ ilie ka ọ ya ka ya eji gbaa egwu ebe papi a kpọkwa dị ije akpọ. He enjoyed his life. ofodo totally ime na school na mucha nwa isi e na apu oku kwesili chi ya school e ma ihe jie oji ozi enjoy future ya na umu akwa ya ehe anu aya akia abu anu saka kwa hivu saka oye je register wa yek anu ni huo cheka ya nano delo wea wa yek o sendi odi honu na kona azuo ewe na ka your past mistakes gina chineke dozie luna jidegi enjoy fusion mba now one of the churches in Nobu welu omalecha nwa na agbambo na youth anokata rumors ye na odime hey amami hemmemifa nwa bido na ezo dia Sunday amami he na togo ipa afa mmadu eba nka ugwu aka gi omo onye nne kwa ka ona achi lochi eba so obido na ezo gali zogide o mana nwa brain ye be electric mana one mistake and they mana most of nda na to team bu ndi a dey used to ifa ndi si abu amago ka ha si eje ana most of nda na to team bu nda gole lagole imite ndi si abu a onwa anwa di ma o ma how to treat the fuck up zolo we ike nwa ne zogari emegide omo onwa hey bia fuzi ozuzo njesia ne potaban potabasien senda din bam 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 da da ti ba hey nsike ka mesinya lunwa ka sna ma magi hememe ana agbaso ka one day sindi you to chelun ndi you to chelu sa bia ka ije ne tele enwa ayin chanukon tinya ham ezeligwe tinya ham tinya nubata befa hey daddy ka wa ngadi o ka wa daddy why daddy say no ki fela make it worse ki zwe ike onya bu na ne exact ki ham waka hakodo say am mbe meme nwa baptism no ya mu ya na baptism ay maybe mecha onwe bia se onwe yose ka ne ndi ne zola abia go ne telu ki ngwa onwe ye for ngwe bido pabali afa some people the prominent man in Hollywood mpoli afa onya maka ya me nje mebe research prominent people onwe lu challenge here I was able to pick about 3-4 of them mbase mbia nya kan jije me study aho so to talk to her study I'll take him like 1 week plus onwe bia na bia na we bido Bible study we poli onya nse mana omulo nwa nuno mana ojigo maka egali enjoy fushia nse ani nuke ta na onya na bia na school onu ni yeso na ali go nenu loka kefia mpokwali onya nse you can mpo ma mu ya bia nse ani ali nwa na nwa bu ngozi you may have illegal parents you cannot have illegal baby abi nse na ali nwa Basku from today na mazoge Basku onya na agwa gi first class pota accountancy ni fufu shoka he enjoy maka past mosaka enjoy party eh ibe basia na asini natala osigi asini igba aka nata osigi no nwe ifo mel as ne ba ka data ogunlu manya tabila no se ke na no mboka nwoke gbala otoda ba na ya boss ana na kwadukwa na talo we anya